nsonkronsuo a ɔmo nom nipa mogya no plane na yetu fawiem no British Airways ye ne bi wom ɔmo a mail ne kan ye ɔmo so wa he ɔmo agye atom se bi wom na emu ɔmo sesa wiemhyɛn no ɛno de ye se ɛno ɔmo nya adwen nti yen no Ghana fo ye yo nti no ye de ɔmo ba ha so mo meyi ɔmo ano ɛne treatment a ɔmo de ma Ghana fo akwantuo mu no ye ne nye ho na edi kan na ye yayi free terminal 5 akɔ terminal 3 Ghana fo so ɔmo nante a bi adonhwere baako ansa na ɔmo akɔ full plane ye si yen so a ye si yen kroto ɛso so wo hwɛ British Airways mo a ye nim faso a ɔmo nya wɔ Ghana fo etu kwan ho ɔmo ayɛ san faso yɛ ɔpepepe ɛkɔ mfie aduɔkron ɛso so no British Airways ɔmo nya social responsibility adwuma bi a wɔ Ghana ha ɛno sɛ yɛ kotia wɔ ɔmo yɛn te da so ɔmo abɛsi hospital yɛn te da so ɔmo ama sɛbi orphans aduane da yɛn te sɛ ɔmo ayɛ bicycle so koraa ma Ghana ne bi ada ɛnyɛ ɛyɛ esubanbɔne a ɛwɔ sɛ British Airways ɔmo gyae mɛtena ka me mfa nsie yɛne nye saa ɔmo nnwuma no ho moba mo ne ɛbɛ yɛ nkitaho ɛnyɛ ɛho mfasoɔ yɛde ɛnyam ho mfasoɔ bi ɛno ana ɛsika mo agye mesa wɔ figures wɔ ha a nigeriafoɔ mo tua wohwɛ ticket boy a yɛyɛ deɛ boy den sen nigeria na nka yɛka yɛfa na nka sika wɔ a ɔsɛ ɔmo gye mo but yɛpɛ sɛ yɛte ɛno ase luggage soso a ɛyɛ bags a ɛde to kwan ghanafoɔ de complain aba mesɛ ɔmo sensan petition no mmra na yɛmfa ne British Airways fo ntena se ne nti a yɛnuanom nya luggage allowance bebree na yɛyɛ nya bi president ɔmampanyin last year ɔmo mpanyimfoɔ baa ha ɛma ɛkɔhyia a ɔmampanyin ɔka potɔ kasa ɛfrɛ biribi rickety planes wote ɔmo plane no mu a twetwetwetwetwetwetwetwe ɛnɛ modern world yi planes papa aba ɔmo mfa bi nto saa route yi so yɛsrɛ wɔ ɔmo nya bi n sɛbe 85 years ɔmo agye ɛsika agyeagyeagye no sɛ ɛkoraa na ɛyɛ yɛn airline a nka by now yɛatɔ planes wɔ mu bɛɛ ɔha yɛnim saa ɔmo nya sika firi yɛ hɔ ɛti no ne tɔfa bom ara ne sɛ yɛsrɛ wɔ ɔmo plane bia ɛbɛtu afiri heathrow aduru ɔman yi mu Ghana Accra Kotoka international airport deɛ yɛsrɛ sɛ ɔmo spray mu yɛmpɛ sɛ yɛbɛhu tɛfrɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛhu akura yɛmpɛ sɛ yɛbɛhu sonkronsuo wɔ airline biara ɛfiri aburokyire ama no ne nye wɔn nko saa ayi kɔma airline bia yɛ business wɔ ha titiru British Airways yɛn yɛ pro business government business friendly government yɛn kaa sɛ yɛde praeɛ bɛpra British Airways ɛte kɔ daabi na mmom yɛpɛ sɛ ɔmo adwumayɛ no yɛ yie na Ghanafoɔ nye ɔmo ho mfasoɔ sɛnea ɔmo nya yɛn ho mfasoɔ no.